Hassan Dilunga alishindwa kung'oa. Tadeo Luanga akamwambia tunafanyaga hivi, akang'oa stand.